Mfiti aseɛ no ebia wobɛsusu sɛ wontimi mfa saa nsɛm yi nyɛ adwuma. Nanso esi yɛn kwan sɛ yɛbɛware abusuafoɔ a wɔbɛn yɛn. Onipa deɛ ɛsɛ sɛ wohu baabi a wufi. Ɛfiri sɛ sɛbisɛbi wonyɛ aboa. Wonim wonyɛ ade a nkwa nnim. Wowɔ akyi gyina bi. Ɛsɛ sɛ wonya hunu mmɔborɔma wɔ mfɛfo nipa. Ɛfiri sɛ wonim sɛ wei ne m'abusua. M'abusua no akyekyere onipa pɔtin yi wɔ saa kwan yi so. Na wɔ Afrika ne titiri Kenya, mmusua di dwuma titiri paa ma yɛn abrabɔ kɔ so yie. Wɔkura yɛn mu, mekyerɛ sɛ wɔhwɛ yɛn so. Adwene no nyinaa ne sɛ, ɛman nsusuyi ahorow no kɔ so. Ɛfrɛfrɛ adamfo pa, ɛka yɛn nyinaa bom. Yɛtumi hu baabi a yɛdu saa nneteɛ.